Sharon mwakunze ikiganiro kanguka uno munsi ku munsi wa kane mu kanya gato mugamo kwikana ikiganiro cyo muri kano gatondo.
Ndawahi kaze mwese mu kiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Nikumana uno munsi turi ku munsi wa kane turakomeza yanyigisho nise guhindura ivyiyumviro canke changement de mentalité turabonanya kuvuga kuvyerekeye guhindura ivyiyumviro kuko ibibazo vyinshi tugira mu buzima bw'ubukristu tukunda kuvyitira satani ariko ari kubera kudatahura no kudatahura canke kudahindura ivyiyumviro maze iminsi niko ndigisha kuvyerekeye kuziganya twarafashe umwanya ukwiye kuvyerekeye kuziganya mvuga yuko umuntu yahindura ivyiyumviro atahura genge bw'ijambo y'Imana nduvuga yuko ikintu cyose Imana guhezagiza nimba ari ku kwezi nimba ari ku ndwi nushobora kwama ufungura vyose mu by'Imana guha hamari umukate akaba n'imbuto ibyo turavuze navyigije kenshi muri kanguka yuko ikintu cyose Imana guhaye hari umukate n'imbuto ariyo semence imbuto ni semence nduvuga yuko nimba ari cyufungura n'icubiba tuza kubiba umwana w'Imana tuza kumenya ko ivyo uronka vyose utegeza gushira ku ruhande benshi bakunda kumwira ngo tishishobora gushira ku ruhande jogira konti panye zishobora kuziganya kuko ndonka amafaranga make mpembwa amafaranga make warahinduye ivyiyumviro muri wewe ufite changement de mentalité wanze guhindura ivyiyumviro uko bingana kose urazi kutegerezwa gushira ku ruhande kujya udashobora gufungura utanje gukaraba nimba ufungura n'iminwe yawe utegereza gushira ku ruhande igihe cyose ugize icuronka umuntu afungura vyose akavuga ngo ntacu Imana bibona nuvuga yuko utararonka ubwenge Imana yatwigishije biciye mu kimonyo kane hezere na kunavuga ibintu bikomeye twa turasoma ku musiguzi ishe cha 11 murongo wa mbere shoko kwa kabiri Ecclesiastes 11 verset 1 à 2 iri murongo warafashije gose mu buzima bwanje narize ibintu byinshi cyane cyane murongo wa kabiri uvuga ngo ushore gusangira umukate wawe ugambira vuga umukate wawe ushire ku mazi ngo hacigihe ngo umukate uzogaruka murongo wa kabiri uvuga ngo uhe abantu indwi cyangwa munani ngo ntuzi ibibazo cyangwa ingorane zizoshika hano ku isi nuvuga yuko iyo kuragira neza ntuzi ryari na uzogira ingorane urabonye umuntu afite ingorane uragize neza fashije uwe nta kibazo ufise mu mwanya uwe arafite ikibazo uramufashije ntuzi ryari na uzogira ikibazo umunsi wagize ikibazo uyo wafashije siwazo gufasha ibyo rero nahisuriwe siwazo gufasha ariko Imana izokoresha uwundi muntu kubera cya gikorwa wakoreye uriya muntu ariko rero ngarutse nga shaka tutahure neza yuko ntugire neza gusa kugira ngo nawe bazokugire neza niwe amara kugira neza gusa nawe bazokugire neza wagiye mu cyo bita speculation uvuga yuko urikuragira ibiharuro uvuga uti ndeko naziganya na nje bazomfashe ariko ikintu Imana ishaka ko ushamwo urukundo nabonye abantu benshi batanga bafasha abantu bafasha abakene bari kubiharuro canke ico bita speculation ariko atarukundo rurimo Imana nishaka kuraba ico koze gusa Imana ishaka kuraba ingene ugikoze ari yo ushaka guhagarara cyane no munsi ndashaka vyukuri twumve yuko ineza yose ukora wafasha umufakazi wafasha imfuvyo wafasha umukene washigikira inyubako mu rusengero washigikira uvuga butumwa abavuga butumwa kabashigikira ibikorano kabishigikira ibyo uzo kora vyose nimba ushaka kuziganya mwijuru kubika mwijuru atari kubika kwezi gusa kuko icuko z'igihishima n'icubayiro uzobubitse mwijuru niko twasomye muri Matayo 6:19 gushaka 20 batuga yuko ngo bubike ahantu hatari ngese kandi hatari nyenzi hatari nabasuma aho ni hehe ni mwijuru kuko muri banki bashobora kuyakwiba cyangwa banki ishobora guhomba ariko mwijuru nta gahombo kariyo rero aho uzomenyera kubitse mwijuru ni gihe uzokora ikintu ukagikora kubera ibintu bibiri gusa ukwizera n'urukundo nugo wofasha abakene nugo wofasha abapakazi nugo wofasha impfuvyi nugo woshigikira umurimo w'Imana uri kubiharuro gusa atarukundo rurimwo ivyo ntuzobitse mwijuru kuko Imana ntivyakira ndashaka kubikwereka mu bikorinto ba mbere 6:13 1 Corinthians 13 murongo wa gatatu verse 3 musome neza mu Bibiliya yanyu yanditse ngo nugo no tanga ubutunzi bwanje bwose nkagaburira abakene cyangwa ngatanga n'umuri wanje bakawuturira ugasha kubw'abakene ariko atarukundo mfise ntaco bimaze ndiko ndabisoma muri Bibiliya rero nashaka nabwire yuko aho uzomenyera ko wabitse mwijuru ikintu uzokora kwera urukundo nubona umuntu afize ingorane ukivuvira ko nawe arugushobora kuri muri iyo ngorane ukabikora n'urukundo ukabikora nkuko Kristo yobikoze ukavuga uti nubwo uwo muntu ntamuzi nato wisubiza ariko nabikoze kwera Imana mpezagiye nanje mpezagira uwundi muntu uriya muntu amerewe nabi arayinzara nagushobora kuba mu kibanza ciwe si ubuhinga bwanje nagize kugira ngo jewe mbefise ibyo mfungura iminsi yose reka nanje rero ko nahezagiwe ngire ico mfashije uwundi kumuri Imana ishaka kumuheza gira ichie kulije hui umvira gucho uzochui sanga mruwa morongo ambere o musiguzi checha chumina limwe morongo ambere Ecclesiaste 11 le premier verse ivuga yuko ngo avec le temps hachi igihe uwo mukate watanze n'urukundo n'ukwizera uzogaruka iwawo rero abantu bahindu ivyumviro ntibakora ineza bare mu biharuro gusa ngo nanje nzosha ndonkibi babikora kwera baheshima n'icubayiro basu kwizera n'urukundo bakabazi yuko icukoze kubw'urukundo ntuzobigitaye nta gahombo karimwo mu mana ahubwo nzoronka ivyo nyene gusa aho uzoronka vyinshi gusumba kuko imana ari imana ihezagira ishumbusha nzokomeza kuvuga ku munsi wa kane w'indwiza Tukaze mwanya w'inyigisho turakomeza n'igitabo cya Nehemia ijo twari gice cya gatatu nako navuga ibyerekeye abantu ngene ata solidarite cyangwa gukundana cyangwa gufashanya kuri mu murimo w'Imana nako nabirekanye Nehemia yamaze kurangiza kubaka uruhome agira kuri imiryango Satani ace muri Sanibarat aca muhamagara amutuma ku intumwa ati nuze tuganire hari ibintu bikomeje aho kuganira ariko Nehemia nce ndamukundira yari yamaze kumenya amayeri ya wa mugwanizi ari we Satani ngo twabibonye mu bikorino bakabije cha 2:11 2 Corinthiens 2 verset 11 bana b'Imana bakozi b'Imana tumenye amayeri ya Satani jewe ntaramenye amayeri ya Satani kuvira ke amarizo sosiyo ngumandagaruka ko kuko nicyo bigezwe ho numunsi ico giye nta amarizo sosiyo yariho jewe kera ntabimenya naragenda kuraba ibyo kwaravuga naragenda kuraba ama video bakorashira ko banuka bavuga baje kwa mahembe umwe wese avuga ibyo yishakiye ntaragenda kuraba ama commentaire hanyuma muwe muimana yambwiye ati hagarika ntusure kuja kuri aya mapage ntusure kubiraba ntusure kubyumviriza wewe nuhagarare mu rumana guhamagariye nzokubaza ibyo gutumye hari abantu benshi niko muhemu imana yambariye hari abantu benshi cyane mu mpande zine zisi bakeneye ubutumwa bukiza bubohora abantu bakeneye kubohoka abantu bakeneye gukizwa abantu bakeneye kuba deliver abantu bakeneye gukira ingwara abantu bakeneye ijambo ribashoboza gushikama abantu bakeneye umuntu abatera intege na ugire gutumwanya umviriza ibikorwa bya Sanibarat na Tobia cyo gituma nabihagaritse nama ndabwira abantu bari kwara nyumviriza ni wabona ko arantuka bavuga ibintu nimuzo bindugikire kuko niya muhindugira ntavyo ndaba sinkibiraba nabi je kandi kuva ndabihegye ni umurimo wakomeye wakuze cyane naratahuye Nehemia nawe yabitahuye aramwishura murongo wa gatatu ati nta mwanya mfise sishora kureka ibyo ndakora j'ai un grand ouvrage à exécuter ndafise igikorwa kinini cyo gukora sinshora kumanuka le travail serait interrompu niko nasoma murongo wa gatatu mu gifaransa igikorwa cyo hagarara mu mwanya pendant que je quitterai pour aller vers vous umwanya nawe ko namanuka nza kumviriza Sanibarate igikorwa cyo cyagihagarara mukozi w'Imana nuhagarika igikorwa ngugiye kumviriza ivyo kwaravuga ejo nangije ariko nababwira kuvyerekeye abantu banezerwa abakozi b'Imana barashobora kunezerwa uwundi atutswe bakora muvuga ushobora kuba umukozi w'Imana bakarambika ibara bakanamubeshera vyinshi usanga bababeshera nivyo hari ababikora ariko hari ababeshegwa ugasangura nezerewe bakora muvuga cyangwa bashizeho video y'amajambo mabi yavuze ibikorwa bibi yakoze ukanezerwa ariko wewe unezerewe nturatahura isi urimo nayo yabwiye ko abise ko araraba ibiko biraba hanyuma nibatwenga uriya gusa nibatuka uriya gusa nibagaya nibasuzugura uriya gusa mpasori yaguye mucaha basuzugura ishengero ryose itorero ryose nabwiye ko mihugu bimwe batacubaha ishengero itorero kuko abategetsi bamwe mu bihugu bimwe babona yuko itorero cyangwa ishengero atakamaru bafise araba esco araba beshi babigiye nande nivyo babona barabona abantu bakora bakamafranga mu mashengero ati nimuzane amafranga ya naye mucamuronka ama etage mucamuronka ama vewite mucamuronka ama jipe nimushire ngaha amadorari gibe mushire ngaha abadorari amajana 5 mushire ngaha ivyo vyose harabategetsi batazi imana badakijijwe barabiraba bakazunza umutwe bakimyoza bagasuzugura ishengero muri rusange nubwo ari abakozi b'Imana bazima bacaba mu mporero babafata ko bose araba beshi nawe uvuga kuri ni nasaba kwemerera giye kwabwira abagira ati ntimusuye kumbwira ibyo wanyu turabizi kwereke babonye abantu bake babasuma babeshi bajura hamagacha bavuga ko bose ari bamwe cyo gituma cyane ko navuga ejo nihabwira ikibazo kiba mu ishengero nimuje kwishira ku marezo sosiyo nimuje kwishira ku ma Facebook ahubwo mu ishengero mu bitunganya hagati yanyu je mu gimana ravuga yuko akwiye kuba umutemwe umwe wa kabiri hanyuma mu muhanure niyananirana mufate nk'umupagani ariko ari inzira mucamwo bigakemugwa mwishengero hagati yanyu nibije hanze mumaze kubishaka ku marezo sosiyo mwabishize mwisi muri ko muri maramaza mwebwe nyene nababwiye akarero ko umuntu abonye video yamushikiwe ariko arasambana yataye urugo kaje gusambana n'abandi bagabo niyo kwemera ko hagira umuntu ashira kuri rezo sosiyo uwo mwinginga nawe wo kayifuta kwisiba kugantege intumwa zo yibona kuko uzineweza yuko mushiki wawe niya maramara nawe uramaramara ariko bana b'Imana bavuga ati nakome na maramare ariko kibaga ko nawe kugarukako je rero nabivuze cyane ariko nakunze gose inyifato ya Nehemia murongo wa gatatu nawe ukunze gose murongo wa kane no gatanu umaze kubona ko Nehemia yanse ushobora kwibaza ngo satana chatinya akavuga ati reka ndabihebe nta kundi yanse kumanuka message ya isomye iketa isomye yuko Nehemia yanse kuva hariya nagenda kugire mwene data kuranyuviriza satani ntarambigwa satani ntaciki intege nimba wo ciki intege nikora wambaye umubiri satani yambaye umubiri satani ni muhemu numwuka ntaruha azokomeza kugerageza gushika ku mwuka wa nyuma umuntu uzocikana nazocika intege kuko amaze kubankira umurongo wa kane barasubiye kumwandikira irindi kete barasura kumusaba rimwe bwa kabiri barasubira ubwa gatatu barasubira ubwa kane ngo 4 fois la même demande basavya bindi ati ingo turakwinginze Nehemia reka kubaka ingo tuganire turafite ibintu bikomeye byo kubwira birabo gutegetse birawo umwami ariko wewe ngo bishura inyishu ya indi nyene je leur fit la même réponse satana kuye kumwishura ryanye inyishu nyene cyagisubizo nyene hari abantu satana gerageza kabiri kwa gatatu gacavuga ati ntacho basi reka tubikore gucyo oya niwemere hagarara ku jambo ry'Imana hagarara mu kugwa cy'Imana ejo nzokubiza ndabereke nyene yashoye guhagarara nawe uhagarare niwemere kugwa mutego wa satana ndio abahezagire bwira umunsi mwiza
nizeye ko mwubatswe ntimwibage gusonda kugakengera kugamumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikigano gishasha muhezagirwe cyane.